onye kpata nkwụ arụrụ si ngwere bịa tụọ onye ava. In other words, if you go and pick up ants infested fagots, if they direct invitation to the lizards, come to roost, right? Good.